Mr. Samuel Dabo, a.k.a. Adwene Kaseɛ. Me ba ba gye me script.
Samuel Mensa ka mo script a ye ba ba ko set so e away bars na mo hwɛ me ni Adwene Kaseɛ. Already winning the meeting here. This Friday, AA 15th March, yeah, press conference. Now, Samuel will be umpire ready to be drunk.